amarunaku jahlalian kakuna harari waku kura kakuna kumianaku kalipache mwe kikausi ni meko
meko unyeni uritunayiko shumakilati unyeko.
It's still working. I'm actually blown away.